Nalembankani, nalembankani ya Yehova, nalembankani, nalembankani ya Mulungu, anatifera pantanda, he's a good gado, natenga machimo watu wonse, he's a special gado. Salephera mbuye Yesu, sakanika, sangakanike tate. Salephera mbuye Yesu, sakanika, sangakanike tate. Anasiye mwamba muyela, netafa ifa pantanda. Chimo wako onse anasi ya mwamba moye chifukwa chaiwe yo ndineyo ndineyo iwe yo ndineyo ndineyo iwe yo ndineyo ndineyo iwe yo ndineyo ndineyo. He's a wonder
number one,
and no wonder
he has won,
and nobody
can compare
to the love that
he can spare,
and nobody
can compete.
Jesus' love is so complete. Vela kanyimbo ka mulungu, vela ninkani ya mulungu. Salephera mbuye Yesu, sakanika, sakanike tate. Salephera mbuye Yesu, sakanika, sakanike tate. Anasiye mwamba muye, netafa ifa pantanda. Chaiwe yo ndineyo ndineyo iwe yo ndineyo ndineyo iwe yo ndineyo.